Tendi tana wena unraise ngabantu. Wenza ngenzi yeza lodlisa wena. Hayi boni dlisela wena ngoku. Kala ukufika umuntu wakho apha, bani banenzele yeza lokudlisa. Khamba apha li right now. Lise wi, phinda ongeze inyindi yakho. Yeah! Oh, safa kuthi kanelanga. Okay, washazi. Sithaka singaphakathi kuwe makhoksi ithenda kushiya apheleza ithenda ikudlisi ndikufakele ebheni ungaboni oh nyakeza kaloku oh kungcono vele ulisele khe wanzi noba
ndikunyakezeleeyi
yeyi ulishayile kanje ndizakurhabulisa kancini kudliswa mnapha wahlaza ke uliyehla okay ndibezele endlini ngimba wasentosatse kwathi kwenzi lelo rhudiseli ungalijongi lenzela umesa Hello baby, dilsele kiyeza umakhoru undlisile unyengezele ebiyeni. Jeda naye. Unyangisile akazi noba kubethwa babi ndimnyengezele ndenzile lana akazi noba kwenzekani yena. Ewe ndazi noba kubethwa babi. Love you too. Hayi futhi ngumntu wami. Wahlaza. Umntu wami zolwa ndiqhwaba ngebama ndathi ungiqhwaba kamandi umntu wamphinda. Wathi uzandiphinda namhlanje. So ndimbekele licala namhlanje. Yho yeyi wena udlisiwe wena. Nathanda ukuthi abantu batyisiwe xa behappy kwi-relationship. Udlisiwe udliswa ndim nje. Oh I'm happy lidliswati ke. Wow, sitting on you right now, the woman on top. Wenza lonto baby, uthanda mina ndodwa. Futhi uthande yami ndodwa. Ukhwele ngaphezulu, uthe. Sizwe nyana. Correcting. Kubalo behamba necheri yakho ekuseni. Oh, lincinzo lika baby. Oh, bebesuka endlini. Bendlele esofeni bona balala ekamereni. Yo, namhlanje lalale esofeni. Izawuphinda ibuyela kapi? Yo, kene phe. Okay, ubebe akashiya ngelinyeza abathi ninyengezele. Mhm. All right. Wahlaza. Wahlaza. Yamhlekazi uzalala esofeni nako ewe ndizalala khona endisendi-enjoyo ngosedeyangathi ibhedi yam ey phofu usahlwayela isihlunu sangasese o hayi kaloku ubhebi uthe masibe sivali 6 months because sakusebhizi nalanala mjida wakhe ona after 6 months o tixo solinyawo nkosi wahlaza ubhebi izolo ufane wandinika yabikhona lakaka finally congratulations ibikhona lakaka isibukele yabisete ixesha uba sigqibanile ex videos live ugqiba kwathi ngoku nathi sithi funa ukwenza kum ku-N2 oshaya abafana yeyi wavuma hayi 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 rha hayi bo utancinzo le ndlela unezele iyathanda kuthi ucelisekile kum wenzeni na ingxaki uzola nabantu abarayithi abahle kodwa uyinxekenxeke unjeya so ndifuna umcima igama khawulive uba linjani istrong kamnandi uza kunye umenza uzawunabela uqaqaqa uzawunabela uqaqaqa wahlaza ke unjongi ilocation kabheki okay wo wait makhora yo mandi-ICU oyuthina ICU